Sebenzisa assertive law of multiplication. Ukubhala oku sikunikiweyo apha. Uthe 12 times 3 okwi brackets ufuna umphindaphinde lonto ngo-10 ngeendlela ezahlukeneyo. Zenze lula ubonakalisa ukuba zineziphumo ezifanayo. Ngoko uhlobo abayibhale ngalo apha lolu. Ithi ndiphinde ndiyibhale le nto. Apha basinike u-12 times 3 okwi brackets bafuna siphindaphinde lonto ngo-10. Nanini na ke xa into ithe yaba kwi bracket ithetha ukuba yenza loo nto kuqala. Ngoko le nto ithetha ukuba masenze u-12 times 3 kuqala. Ngoku ngubani u-12 times 3? U-12 times 3 ngu-36. Sisenaye ke nala 10 phaya ecaleni. Sizokuthi times 10. Ngoko siyalazi ke iqhinga. Iqhinga lithi xa uphinda-phinda ngo-10 ufakela nje u-0 emva kwelo nani uphinda-phinda u-10 ngalo. Ngoko ke phaya sizawuthi 36 times 10 asinike u-360. Uyabona uba sifakele u-0 emva kwala 36. Ngoku i-assertive law of multiplication siyaphinda futhi sithi ivakala ngongathi funeka ucingisise. Eyona nto iyithethayo into yokuba ayinamsebenzi indlela esiludibanisa ngalo uphindaphindo. Akunamsebenzi nokuba siyibeka phi i-brackets kuba siza kufumana impendulo efanayo. Yithi ndiyibhale phantsi le nto. Ukuba siza kwenza 12 times 3 times 10, ukuba siza kuyibhala nje ngale ndlela singazifakanga kwi-brackets, loo nto iza kufana nale siyenzileyo e-left. Kodwa kuba associative law of multiplication isithi singakwazi ukuphinda-phinda u-3 ngo-10, sandule kuphinda-phinda ngo-12. Kwaye siza kufumana impendulo efanayo nqwa xa sithe saphinda-phinda u-12 ngo-3, sandule kuphinda-phinda ngo-10. Ngoko masiyingqinisise ke le nto. U-3 umphinda-phinda ngo-10 uza kunika u-30. U-3 xa umphinda-phinda ngo-10 ukunika u-30. Kwaye sisafuna ukuphinda-phinda ngo-12. Ngoko siza kuthi 12 times 3. Siyibonile le nto kumaxesha amaninzi angaphambili ukuba sithi 12 times 3 asinike u-36. Sisenala 0 ke phaya. Sithi lasihlisela 0. Ngoko siyabona nayo ukuba impendulo ngu-360. Ngoko ayinamsebenzi indlela esiyidibanisa ngalo uphinda-phindo. Ungathi 12 times 3 kuqala okanye uthi 3 times 10 kuqala. Nangayiphi na indlela oyikhethileyo iza kunika u-360.